Right, so with background, imene tayara yuki na mamu, tufuna tayambi vuno uyangana, bugu la jani, la ganyi. Ndeta baba, mine tayambamu, ndete tizipanga verse by verse. Kumatiza ngana, chituzi tuzi ya jugule, kutuno nkana yugu ndi jani. So, muna mungu banga revise, kwenye kutuno Jani mvamba za mbili ya anaisai binana chogira ku Apollo joga ku Jenusa na mwira uji kupira ku Kavole koma mmopo sa pamene mmopo machapta amene amagamba za mbili mbuku la Jani mbili as in ni machapta za history ni chapter 1, 3, 4, 5, 6 ima mwagamba za mbili zimene za njiwa kwa ndani kwa Jani koma no even ngakari mwagamba za mbili jani mbili zizuguimi yasu ni za mbili kwa ndani kwa inu ndani ndine machapta amene amakamba za ulusi mu Daniel ndi Daniel chapter 2 7 8 9 11 ndi yani ndi 12 ndi Daniel chapter 2 ndimene maona no imakamba za ulusi za kubwezeshera kwa jani kwa malo kapena malo amene ufuma mu wafu mu ndani kukhala ufumu kamala kauno kana menya mwa kamala kauno kana menya kana menya yani chifani chiche Daniel 7 imakamba za kubwezeshera kwa mfumu yathu amene ali ndani Yesu Kristo amene mwana munthu amene anatengedwa kupita ku nkhamba yakani yakale Daniel chapter 8 makamba za kubisisira kwa ikapembeze ndi kuona ano sopano sikuje na kamba zino anthu amu anapita ku Babuloni mu 305 AD kumano kumapita anthu aya kubisisira kupembeze kuona kwa ndani kwa anthu ake mu Daniel chapter 8 right ndiye tikuona so mapita anthu aya anthu amu akubwezeresidwa ano ndizona kuno mire ya mene ni galonga wangu aku azaima ndi kukosa mene wa muku mene ya zaran azabu musili mjeru kuna kuchimbu sana lulu na makosa na mene ya papira wa jani la zioni ndi kusana desene ndi jani ndi agazi so buku la dani wa mpaza kubwezi ni sida ndi film imeni ni buku la jani la dani ilo so pantai na chia mpando kwenye nga buku la jani la dani ilo verse by verse kuyenda so amena urbanga join wanova afunika ndi tu aone mabugu enawe pali ndi tu background yake kule mbele friend kangi chapter ina yesu izikandi background yake tikachidusa pali maphuzi lena amene tafuna kuona kuti alumiza na bani ndi yanu ndi chapter cho right okay so Tikaona zonsezi kodi kodi okay one nasi bila demi dela miki that one right with Danny chapter one I'm calling the way DT put out that one and my document okay let's see how one Okay, my document is not in bagari, manu. I'm yet to edit them. Right. Okay. So, ten jambe mponi. Daniel chapter 1. So, to one bila man bili rugeni beni. Daniel chapter 1. Yesega 1.
Daniel chapter 1 verse 1. Chaka ya jiratu, cha Yehoyakin, mfumu ya Yuda na Nebukadnezar, mfumu ya kubabu, anadza, aku Yerusalemu namu umangia misasa ya mkono ndipo Yehova anapereka Yehoyakimu mfumu ya Yuda mzanja wake pamozi ndi zipangizo zina za nyumba ya Mungu namuka nazo iye usiku la Sinara ku nyumba ya Mungu wake nalonga zipangizo zo nyumba ya juma ya Mungu wake
yeah. So rukota una abno Daniel 2, 1 verse 1 mpaka 2 ikulipa some introduction ya bwino unena kuti no pandai mene chuchitika nchani chuchitika nchani abno Yerusalemu azingidwa eti ndipo anthu amene matengedwa apita kuti ku Babuloni no mfumu imene malamula ku Babuloni pandai mene ayi ndi mkaneza yeri ndana tenga ndi tools bangizo za vachisi ndipo anatengaso iwo amene ama ndinga kuti ndiambera chifundo kapena iye amati ngati kuno kumalai kunoko atate chagonyise ndikupeka chisanzo ndatatitenga ndetino azibale athale ndetino mwina makomanda acha kapena ana amakomanda asi kapena akeotalenga ana mmayunivesity et anthu amene akuti ngatino mu society yakumalai kunoko timati ngati ndamene angapitise malai pasogole anamenyanyala anthu amenewo ndikapitisa kuti kumabulu right? Mm. Then university in the foreign.
University. Ndipo mfumu inauza aspenazi mkuu wa adindo. Kuti abwere nawo ena ana Israel mbeu ya mafumu ndi akalonga. Anyamata opanda chilema amaonekedwe okoma aluso la nzeru sonse uchenjera ndi kudziwa alunda la kuganizira okonza kuimirira chinyumba cha mfumu.
Yeah, so analinga anthu onse anzeru ankota kuganiza ambe ya chifumu apite nawo kuti kubabulo so anthu onse anatenga aspenas eti kuti akhale ngati kuwaphunzisa no anthu amenewa verse 4
verse 5
okay.
Ndipo mfumu
yamuna musalabilirize Nebukadneza 9:210 makamaka kumbali ya nkhondo gonjezana za doki ngati babulo ingapitire pasogolo akagonjesa dziwo azitenga anthu onse amene amatenga ngati mizwanya kapena mitu kuti kumeneko okay. Kuti akatenga anthu osewa aphunzitse njira zachani za babulo akaphunzitsa njira babulo plus nzimu zimene anthu ali nazo kale zonsezo azitenge ndikuzolowesa kuti mu babulo zingadiwa apangira amerika wachina china mzona ndana amerika china kapereka ma scholarship yeti anthu akumalai kutoka amapita kuti mekuja akaphunzira akaphunzira ena of course amabwera koma ndo akakhatali bwino kwambiri imachitika njani amabwera asongati apeza ntchito kuti mekujabwa ndeti nzeru zawo zonse ubongwa wonse akugwiritsa ntchito kupitisa amerika mati pasogolo zimene mkaneza mapanga si ndi chomwe changuambale iwo koma chimene chinamba chani kalekale ndikhulupira timo zimene strategy inali panthawi imeneyi tiyeni ndichochitika njani
ndipo mfumu inawayikira gawo la chakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku la vinyo wakumwa iye ndikuti awalere zaka zitatu kuti potsiriza pake ayimirire pamaso pa mfumu
so tonaona kuti anthu anapasa amafika khale mu sukulu zaka zingati zitatu azidyaso zakudya zolekera kuti zakubabulo tiyeni
mwawo tsono munali ana a Yuda Danieli Hananiya Misaeli ndi Azariya ndipo mkulu wa adindo anawapatsa mayina Danieli anamutcha Belisazara Hananiya Sadrak ndi Misaeli Misiki.
So no. Maina wa nasitida. Why is it important that maina wa nasitida? If you are not good, maina ama imidia kalibe. Yeah, so panova bila babu, anabasa maina amilungu ya kuti? Ya kubabu. So that no, anhu wa kufunika, anvesise nitu alwe kalibirandani, la na akubabu na mwine kuhu.
Vesel koma Daniel anasimikiza mtima kuti asazidetse ndi chakudya cha mfumu kapena ndi vinyo amamwa chifukwa chake anapempha mkulu wa adindo amole asazidetse ndipo Mulungu anamukometsa Daniel mtima wa mkulu wa adindo anchitire chifundo nasi mkulu wa adindo anchitire chifundo.
Yeah. So tukuona kunena kuti no Danieli ali mu dziko la chilendo right so kumene kukuwa kwa tino muzidya ize now Danieli anakonza mujano mu mtima mwake kuti aizine sinditani sindipanga now chimene tingaza chino no ifeo pa dziko la pasimano mfumu wa dziko la pasimano ndo wandani ndo asalane and always ukakhale ndiwe mwana Mulungu satana ama uzira anthu ake kuti akonzeze mzotino zitipangisa ife tikasusane ni Mulungu wakuti wakumwamba nikhupira timozenewe chimozimozi apapo apita kuko akwapasiza kudya zonena kutino then achilona ndikungodya izizi ndeti ndikhala wotani wodesida ndipo dana na inese nifuna ndizidesele manjina conscious yake sidakhale wotani ya so tonana kutino ngakhale zinayi chonji Mulungu anapereka chani favor kapena anapereka chisomo chake pa mkulu amene amati espenas kuti awamvere anyamata amenewa pa zimene watatani anafuse. Mungu nena utno, tasa mbiru wada kato ulipamaro, ngeri, anhosa wadana nari, right? Mungari uli okrubilira, ngeri, mungu, amatabe kwigabe, chikumbunti mabayi wa mena kukanga, nina nantinuwa, uomunda mena inimpavu na inapawe, kutino anga kena tata wonza maubo, wada wonza yani, iwebo kwewe utno uli mungu inono. Mbagapa ni mtuto odero, na umananga doli in Kristu, umadida ndiyanda. Mungu mata wosa njilenda mna, ameni mna ni mawana mawaloko, iwe asarani, asagude, nzimezi na njidika ababa. Kutunote, fume ya lamua inde, wano mna mene ali direct connected ni dhani enda nzaki. Ate wanva, pepo lao. Nukubi ya tuwanzi nebe, ni nina jimene mata ujifesa mwyo, unuazima njidika joncha. Pepe zanda ujia.
Verse 10. Nari kuru wadi ndo kwa tane, ine ndo wa mbuyanga. Mfumu, amene ana kuigira ni chaguja janu, ndi chaguma janu. Pakuti, aone, aonele nji mkope zanu za chisoni, zobosa anyamada olingana ndiyo. Momwemo, muzabara mulitsa mudu wanga kwa mfumu. Verse 11. Na dene kwa kabida, amene kuru wadi ndo, ana mwikayo. Ayanganiye dane anania Misaeli ndi Azaria. 12. Mwese tu anyamata anu masiku 10 adipase zomera mtaka tije ndi madzi timu. Pamenepo mupenye maonekedwe atu ndi maonekedwe anyamata akudya chakudya cha mfumu. Ndi monga umu muonera muchitira anyamata anu. Verse
14. So apa chuchitika nchana? Chuchitika nchana na kutino antuwe awona na kutino awa huru izi sazi days. Ok, now fuswele makarabo nda abandono na kuti mthani ili abandiyodi ya mchegulia yogodi adina dene ndia zinzaji sama kuna ujia chifuwaja chafumuja
chumani ma kumzabu ya zambi ya zambi ya zambi ya zambi
ya zambi ya zambi ya zambi ya zambi ya okay, right. So, example would be some years maybe I'm a fan of that very well too. Okay, any other idea? Idea in him?
I also
love my city. Okay, right. But all in all, to one us one out, you know, and where? And I want to go see this is city, then? City, yeah? Season is all just all this data among his Akaya tons. Yeah. That is why I'm about to change in our book. You don't offend them all in Dan?
Oh.
Oh. Yeah. So just many. The name is Roger Wanyama. Dan and Dan's another disease city days. City been rubber guard. Look, I don't know the name. And that about that decision, you know, she didn't jam. She didn't know no more. Anabasa, little, she didn't have a deal. So, can I go really and I have an incarnate chance? That's why Dan. Anabanga challenge with the Noki. Mudone fair, name only Danny? Mabosa now. After Masiba. So, don't know. It hasn't been to get me a Pandora Mugazang is a movie. Dozari needs Sija will go fail. The women of a man will die a moon, Mugamata, Amabuya. You did hang that, did it? So, the reason there is the ancient to go this year?
This. 14.
Verse 14.
Ndiyo ndiyo. Ndiyo ndiyo na mawa wa. Mawa yesa masiku 10. Hata masiku 10 yo. Sonu. Anao nakuti maonekedwe au. Ndiyo ni bakwao. Anapo sanyamata onse. Adaja zaguje za mfumu. Pamene po. Akapita wo. Anayo sajaguje jao. Divinyo. Akadama. Na wapasa zumbira ntaka.
Yeah. So antuwa jana kwa sida zumbira mundi.
Ntaka.
Chani. Ndiyama mwasu yani, maazi. Kuma sawoja zafumu, sama rani? Sama rani. There is, you know, ndikuna yao tunu kani ya hivu mwili hapa ndi, kani ya utino zidu, sisi dagaba sa tanzi. Mkani na hii, mkani ya tanzi yu? Mkubi ya tunu zinebe? Right, 10 bizanda utajia?
Ala tema siku, kuma anyamata anai, mungu wana wapasa zidziviso, ndi unta, la mabugu, alu wansi nize, kuma dane, anai na alu unta, amasumpenya ndi maloto onse.
Yeah, so Daniel munda mena anachita kumpasa lunta wapesa amasumpenya ndi chani ndi maloto anapereka zimezo ni nani ni Mungu ndipo anthu anapezana naye nzeru kwambiri soposa chani azidza anongopereka chisanzo. I remember panali mukakhala kusuku makamaka makoleji mandela ike atawafika vyote amaendelelo ndi lasa basi sisimukwanise ya. Right? So let me tell you, I think indeed the second year. When I said him gave it, and I don't know the people I'm in a rat, I mean, in a singing around, singing a little bit. So, in a nadi got a classic. So, demand lecture of yourself was a mother, but I'm going to pass on his son like it. So, the matter more than I would say, hey, man, mid, my mid is the only kind of you know, I mean, I'm a car, low, I is, I'm a low, this is all you know, hey. Of course, then Kafuna and Gamuzamu, Mano Zubay and I found it. Yeah, I'm a kaeka bass, a kaeka, Sauzaran Yes, Salon Divigasa, I zero. Yeah, I'm a kind of say that. The Amenes went down a genuine man and be so, because that was also my strategy. You are Kalamai, so Makan didn't be there, Kayane. Anyways, one kind of name I would know Mena Yanka Jidida. Hey, I don't know about the lady Vidiga Mose, Dagan Kajin Kaji, Kachi, you know, now. Agangubwe za sobas kwa jama uyose ndiye zina yono amwe anani mbikabi wana menebe tani mbama yesu anapazeno wabili raso fili wana menebe panna ibe effect tani mbama yesu wabili raso jani fothi wabili zabe za yezi jen mani zama yesu wana ngana graduate wana menebe so pamena antuhena I mean, I'm not going to be able to do it. Hey, I'm going to be able to do it. 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 Ndipo kuchoko munti ma chima yema kanya dono okay ngadara na yose school basa na yose I think ana figa amene bogo dono ngadara munga ngadara na yose na yose mene ndiwe ringa mene ringa che nemba ngape mene ati kama no mai simsindo ambi diga sa mene ngao ni lava munti fari zizi even school imarani imariesa dinzola viga chini ngo si Chris sa mene ngao na ubang right so zodo dono ndiwe Chris umabanga zindama dime mazimbisa zintu chane kudino zikuchegele those things mungu sisi mungu sangawasa ya and even iweo why chifuwa jena iweo chukumonti bagia kwa marani majipa kubela nhayo na watu nopo afunika watu kutu kuhimeni so ngatibu ime fatu nosi ule anjila ziti mene zozo so ababa anyamata na imadi pa chukumonti majao kudi no izi zisi zingariba setanzi si kufunga utani ujina nanzo nipa na imadi pa chukumonti ngu mungu anapa sabi mwaposa mene ama gandizile yu anangu mbe kata tikaya tanzi kumeza nungu mposa mene wana kaso wajani anzero so wangu mposa suya anzao vesi dina liya
vesi 18 arata masiku masiku ino ninayo mfumu kuta alowe nao mkulu wadindo analowe nao maswa nunganiza ndipo mfumu inaya mkwa nao kwa umayo sana bezega munga dane hanania misaili ndia zaliyo zaliyo nai mirira iwo kwa maswa wa mfumu ndipo mao alu wanse anzeu ndia alunda amene mfumu inawafusira inawabeza akuposa alembi ndio upenda onse mfumu wake onse
so,
na karamoyo Daniel mpaka chaga chuamba chakolesi.
So then na kabu mpaka chaga chuamba ya dani chakolesi ujafumu ijayi hindi tuona udindo wa dani udindo wa udani kumano mkani ili ya wandena kutono mungu ama biriga reward kwa antu waki anisika na nduga mbae over the people tini nkasi mwantu na minara besa sanchida ya jani ya baba mbaso kwa mbini hindi wakosa na jama isra kuteni mbisa ni zibadani no zibadani kwa hindi. Right? So now from now you know mungu ditu tikaenda njira ya mungu inde makale wawa kazi na ima takaso mina njira yudu ee ababaso nidi gira kupompo mwana tika kabe ukubiliga mungu ama beriga mpondo ya jani ya ukubiliga waki indi principle mene anha mungu asafuni kwa mapira jani anhawe na nomba mene nchukwa pasi kupira kwa mapira anhawe mene zindizu kugwa aliese chukundi chapa ndama jarani chagula usa ndama ndiwaka umane chukundi chapa ndama kutuno anhu azi sogoneza ndonemevo zaji Kristu yao anga kareso osala badira so zanyani zaji mbuntima kumokupanga chimene yu ntima wakutani ukufuna watizumwe wakufuna zirani ziteke basi pamene zikuteno antamu mungu azaidi ya kuna utinu awali pantaviti imene antamu mafika kujeta ah zona ina mwini kumumu kina china zana nungu panopo zuka indini nungu anji antamu mungu imeru sinema mangana ziti Mwenye, suma jida uzwa adunu hapa. Ali ya samba tau jida uzwa hapa kampa. Nelagua ku, garumufu na za zongu kamu, amuabese hati. Awo. Fwade, ose ya majida uzwa hati. Ose hapanga zurani. Za short card, zo dua, zo tani. Uma atangu deda ndia antu hindi. Antama atangu wangu wa jibongu. Mama zada pasi banti mora. Akizika avuta, mwina afuna ya pempera, afunga jana. Ata ugeza mewe ya nasoba. Chwada mungu wa ikaji sumu jake pandani, paiweo. So, mapita ntayi, mene dhani analiri. Anhamu mungu wafunga za kare uziku la jani? Lavas. Right? So, okay. Mkani ya daidi. Hele? Anakara za kazi dada wangu ya jani zomele. Kodi zinaka enjo mo yao wose. After rajoga wuzina kara mudani. Chiganda deno chapter 10. Verse 1 and verse 2 guy. Verse 1 but now it's certificate so tingo ufuna verse 2 kumano verse 1 but ana yara pesa maurusine ana verse sa jomuti majina dani china mungwira ndi bana kala ma masiku 21 akudani akusandene ne verse 2 ya
masiku aja ine dani inali kulira masabara atatu ampungu.
Yeah.
Chakudya chofunika usadija hizi. Nyama kapena vinyo. Zosa pita pa mabanga. Osa zora ine konse mpaka anakuwaniliba masabara atatu ampungu.
Manji na ina, dana adesa na jija ulia jabu ino braided. Sana jesu jani, nyama, vinyo sana beba jani. Paka na masiku, 3 weeks atatana. Aradus, meaning said on other time I was in a danger. Anabuidi that is the original part. Look at it more than ever. Nikonan Menena Woody, Ku Magbar Ababu, Daniel. Sana chicken now, so yes, if you're foreign kind of business, I would just not know Zita Burani, Moody says, the nice old gentleman, no Zita Bumbu is set up a voodoo Tanzilaki. Look at it more than ever. Gonna change in a Guadaloki. Murone, the morning, Majani. Mawasa na u tigaja mudieza after masiku teni mudono tika modani ndiko zera dene anakali for 3-4 years na mbame na nai kubalo la mfunga haba nae dene yotuno amba ugira nchila uzikaila yeke so he was able to eat normal food because entire nungu the requirement was very simple ajeza uja menezi zusa dani zusa desedwe asa maje zo desed azija zudani Zoeli said as yet, and after the fasting, he went back. So Zangadi Parifuso, coming up with verse chapter 10, verse 3 is not clear. When the 10 verse 10, the gathering of the next is one Lugubez and the minute. Yeah, so unless you know about my Fuso, Governor de Manga, Mano studied Tabit, Lima is it a pump. Right, I'm talking about
So I didn't see.